akanyamuneza kadasanzwe mw'Ishengero rya Methodiste Unie Paroisse Rubirizi iri muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura aho umuryango w'urongo inama nkenguzamateka wifatikanije n'abakristo bo muri iyo paruwase mu masengesho yabaye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 2023 gitugutu ayo masengesho akaba yari yitabwe kandi na bamwe mu bashinga amateka n'abakenguzamateka buramatari w'intara ya Bujumbura Musitanteri wa komine Mutimbuzi n'abandi Nyeniteka SINZOHAGERA arongoye inama nkenguzamateka mw'ijambo yashikirije abari bitavye mu masengesho yabanje gushimira indongozi z'iyo ntara ingene zitanze kugira ngo haboneke ishure ry'ubuhinga rya Rubirizi gitiriwe Musenyeri Alfred Ndoricimpa acamenyesha ko bafise umugambi wo kugwiza amazi muri ako karere yarakeje Paroisse Rubirizi ingene ikiriteza imbere haba mu vy'impwemu canke mu vy'umubiri yahamagariye abakristo kugamburukira indongozi abana nabo kugamburukira abavyeyi no kwama bitwararika igikorwa c'Imana mu kwama baba amatara n'umuco
koko b'Imana nagomba ndabatumirire kugamburukira abarongozi banyu ariko kandi uko mugamburukira abarongozi banyu muce mugenda no muhiri wanyu mugamburukanira hagati yanyu ari kibazo munze kwibaza kugira ni gute bakristo jewe ndi mupastori mbuze mu nyubaha mugabo ushitse muhira bikakugora kubaha muri umukenyezi kwa pastori ukagamburuka kandi atarije na kurongoye mugabo ugasanga umugabo wawe mubanye uri kuramugamburukira Yesu nadufashe cyane haleluya ni gute bana gwaruka imbere ya pastori muca bugufi pastori avuze mukagamburuka mukiruka mugabo imbere y'ababyeyi banyu mukagambara nta gusa ubukristo kuko rero mutugamburukira haba mu bikorwa tubahamagariye mu bikorwa byo kuza kubaka ishengero enda ari mugende na hariya mugamburuke kuko igishinga ntahe kiri ngaha igishinga ntahe cyawe kiri ngaha igishinga ntahe cyawe kiri hariya igishinga ntahe cyawe ndabisubiyemo ntikiri ngaha aha mu rusengero igishinga ntahe cyawe kiri hariya muhira niho hari igishinga ntahe aha woza ugashaka ugakora byose kwebwa pastori yahungiye tukubwiye mugabo muhiya atagishinga nawe ufise ntawe uri kurajyaho